Ola, 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 ola. Kade sibona abafana abancane benza noma punchline. Yabona badlala ngavela ama punchline lawo labantwana lawo. Avethe sisaphunga vele ku eh kodwa bakunikeza nje punchline. Okay bafethu. Ngiyakholwa subscribe bafethu please believe. Kasibona abafana abancane benza noma punchline.
Ngithathi ifeni ayifa emlilweni inhloso yami ukubona ifeni. Umfana ongafuni ukushela mfake emlilweni ashele khona. Ngizathi sibini ngaswa ePool inhloso yami ukubona Liverpool. Ushaya inyoni eceleni kwase Airport bengifuna ukubona indiza.
Hayi kuzo season zakho ukubona abantu.
Ngikhosa moya inhloso yami ukubona Airport. Thathi iwash nelifana ebhareni inhloso yami ukugqiba isikhathi. Thathi ifoni ayibe emnyanga inhloso yami ukubona ama-calls azongena. Yilesigebengu esilusayo esithi masibone abantu sibambe inkunzi. Ngithathe isikhathi asibaphe wetafula inhloso yami ukubona i-timetable. Isibongo sami ngokashezi kuthiwa ngithathe ingilazi ngithi shezi. Ubaba uney'khathi ey'ningi that's why ngimbizi time.
Izulalikho
famous kodwa liyakuthanda ukuduma. Izulu alinamadolodwa liyathanda ukuguqubala. Inkomo yakho iniyisilima ma beyishanga estrebithi
mall. Asimfundi straightforward. Akho subscribe abafethu.
Ufake inkukhu efriji, sosiyami ukhiphe isiqalo.
Ngikholwa.
Ngoba yakimnyama kodwa ngeyisithi lahle. Bese siyazi ukuthi inyama ayikhulumi kodwa umoya osephendula. Uthe seyimoto ingabe isimdumisa. Thathi nje ngayifaka egrawundini, sosiyami ukubona amaphasela.
Yo!
Nasimanga sipatana nemasi stadium
na mazini nyama yako kwa tuta makula iti na mwisho njali.
Abashwe.